taku nei whakaharatau I tēnei rā. Te whakarite anō I aku pūkenga I mua I te tāinga atu ki taku basic handling skills. Four stages in the test, te tuatahi, basic turn and stop, figure of eight and park, linking figures of eight, increased speed and emergency stop. Kua tino ohorere au ki tēnei, hea tā rātou kōrero. Before applying for a motorcycle learner license, you must pass a basic handling skills test. Ko tētahi raru kia hau, ko te utu. Toru rau tāra. E mehe mea kāore tēnei tangata te kai whakawā I whakai ki taku nei eke motupaika kei mua iaia. Ka āhei ia te ki mai ehe hoki mai anō me tō toru rau tāra anō. Okay.